20 Minutes Setswana presents
Abuti! Dumela Abuti, dumedisa bana.
Hello kids.
Hello. Gompieno re tile go ithuta ka tshwalo. A lusiame bana? Lireo, bicycle. Ke eng ka seesimane?
Bicycle.
A bicycle.
Go siame. Ke bicycle. Me lireo terena ke eng ka seesimane
train
a train
lone bile ke train janong lireo bese ke eng ka seesimane
bus
a bus
go siame ke bus me lireo sejanaga ke eng ka seesimane
car
a car
lone bile ke car janong Are bone gore ke mang a gakologelwang mareo a go feta. Lereo la bese ke eng ka seesimane?
Bus.
A bus.
Le terena?
Train.
A train.
Le bicycle?
Bicycle.
A bicycle.
Le sejanaga?
Car.
A car.
Go siame. Ke itumetse thata. Janong, re ka dirisa mareo a go aga dipolelo. Sala sentle abuti. Tsamayang sentle bana, go fitlhela re kopana gape.